Umakhelwane fethu.
I'm going to go to the house. Ngicela subscribe futhi eish yazi subscribe bani
hey nomlomo nikusala abantu ngomlomo nomlomo suka la
yasini bafethu subscribe bani ozongibona amanye amavideo amaningi
ngomlomo hamba la
ngokuzokusela abantu ngomlomo
lo bafethu ngicela abantu be subscribe
nje hey unuka umlomo nje
awusizi unuka umlomo zonukusela abantu ngomlomo.